What is your job?
Kazi yako ni nini? Kazi yako ni nini?